Hello folks, as you can see, I am enjoying my day. I am king all in all till mama gets home. Till then, happy Father's Day to all. Have fun.
Da 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 da